What's that, bro?
He anu mau.
Yeah.
Oh, kapai, bro, ane. Oh, ka atatai ho. Kore ngutu nge. Kore. Ngutu.
Yeah.
Oh, kapai, bro. Bro, I said kore ngutu. Kore ngutu.
Kore ngutu.
What did I tell you, man? E kore rawa koe e inu ki ngā ngutu.